bakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi ndabaramukije izina jewe Feliciano Bankunguka umukunzi w'imico kama y'Uburundi ubu turi kumwe n'umukurambere agira tuyagire amahoro cyane mutama
amahoro
wewe izina jawe ni inde
ndavukira kwa yewe kazira migambi
yegome wewe uvuka ku mutumbo yuhe
urashungura
urakoze cyane none ibi byambagwa mbona wambaye ni byambagwa byiki
niwe twambaye ni byambagwa byo bita imiheto na imikenya masunzu
yego
kandi naga cyumwe mu kuba kare mu kuboko kw'iburyo
yego
hanyuma rero tuba twambaye n'amayugi tukenyeye n'umutamana
murakoze iyo ntamba yanyu none yitwa ngo iki
abashi yitwa intore
intore uwo mugwi wanyu watanguye ryari
ubwo watanguye mu 72
eh mu 72 nawe rero wawutanguye ryari
utanguye mu 72 kuko nubwiye mu ngiri mwana mutoya nubwo cyabuje
yego cyane none ubona imico kama irafisa kamaro mu Burundi bwacu
imico kama irafisa kamaro mu Burundi bwacu kubera ni ntabo ndabazi ntabo yacu yari intore ni ntabo kera yari genda hariya ibwami
yego
ukimba cy'umukuru w'igihugu
yego
yabambitse abambitse ababita bakanwa
yego
bagatemba bagatarika
yego
hanyuma umukanwa akabaheza kira akabamita imbuto
yego
n'uno bahora bataba kukirimba haribwa hariya anuka imahonda kwamwambutsa
yego none ari nkamwe nk'umukuru w'igihugu nk'ubu yoza nko mu mugwi wanyu nk'uno munsi mwumva mu musaba iki
umusaba kuyamuka Ratika kacho kakanga kakera kwa kuta kutaka terimbe cyane kwose urabona abana bavuze kuza tukutura byara nabo bakamenye bado bakibagira
urakoze cyane jewe rero Feliciano twari ko turayaganira nkaba ndagushimiye cyane ugira amahoro